Bakunzi ba Eyes Active ndabaramukije ndabakunda cyane kandi namwe murabitse ariko rero reka manze nihutire kuri no nkuru inkuru iri kwiravugwa ko amajambo menshi cyane ndetse inkuru yo biri kitera urujijo abantu benshi mbega ngo iyo nkuru imeze gute mbega iyo nkuru ivuga iki mbega iyo nkuru ninde yashoboye kuyivuga neza na neza abarundi barayamaze ngo akuzuye ngo ntikamuri ngo kandi agati gateretswe n'Imana ngo ntigahenugwa n'umuyaga ngo kandi ngo akeze ngo kararangwa iyo migani rero ushobora kuvuga ati mbega MC Ivan mutima w'u Burundi ariko ayiducira kubera iki ariko ayivuga kubera iki na masters y'umuntu yashize kuri WhatsApp ayo masters akaba yateye amakenga abantu benshi ndetse benshi bakaba bariko baribaza ati ni giki kigiye gukogwa mesher zami reka ndababwire aho abandi basinzira mu ijoro bakaruhuka hariho ugwaruka hariho abantu batigera batora agatiro bariko bariyumvira icyo tuma biteza imbere nicyo tuma bateza imbere igihugu cyabibarutse ibyo rero ngo bimeze gute bakunzi ba Eyes Active turabakunda cyane we are on time nkuko musanzwe mubitse nkuko musanzwe munabikurikirana nkuko musanzwe munadufata mu mugongo cyane gose hari ejo hahise hari mu ijoro rikuze cyane aho twabona Isaac Classic ni CEO wa Eyes Active ashyira ko amastati kuri WhatsApp ayo mastati akaba ariko arateye uruhagarara cyane mu mitima y'abantu bamwe bamwe ariko rero nkaca mvuga ati jewe nka MC ndafise abankurikirana barakeneye kumenya ukuri kwayo mastati ndetse n'abadafise ama WhatsApp nkashobora kubabwira ibiriko biravugwa niyo biriko biratera bica ayo mastati uti yavuga gute tariki 14 ku munsi wa gatanu isaha 8 uku kwezi nyene turimo Eyes Active na timu yindi shashe mu bindi bikorwa bishashe dufise igikorwa gishashe tuzoba turiko turashikiriza uburundi n'abarundi nuko rero dusengeranire hagere tukiri bazima narababwiye ko hageze umwanya w'impinduka rero mu bikorwa byose uyu mwaka wa 2020 acashirako utuemoji tumwe twerekana yuko adukunda akandi afata uruto intoki zibiri arazihengeka muca mubibona nako mu byumviro aciye ngira yandika ati TV cyangwa radio cyangwa aba promoters bashaka kuzoshika muri ico gikorwa kidasanzwe basabwa kubimenyesha kare kuko bazoba baharu ngo murakoze cyane aca shira ko naka emoji ko gushima cyane rero hari ukuntu dukurikirana ama stats y'umuntu kuko hajya ngo ama stats aravuga ngo nahatamunwa n'amaso usanga fis inyuma iyi minota indwi niyo yasubiye kwandika kandi ashyira kuri stats akantu kavuga ati my radio reading aca yandika utuburungu dutatu aca yandika ngo nonant pulse thanks so much baba god ukora ibihambaye n'ukuri tugiye guhindura isura y'umuziki ndundi rero imana ibidufashe trust me izo stats zikaba zagiye ziratangaza abantu benshi cyane izo stats zikaba ziriko zitera uruhagarara mu bantu bamwe bamwe n'ubundi ntiyatworohereje kuko ntiyagarukirije ngaho inyuma y'iminota 15 apostinzi yo stats tugeje kubabwira yaciye asubiye ashyira ko indi stats ivuga ngo izina na fréquence ya radio yacu son cyane murabihabwa made dutwike rero bikwiye atashyira kaka emoji kerekana ka dukunda aciyandika ati my team my management mwebwe mwese mwagize uruhare kugira ngo iki gikorwa gikunde nukuri muhezagiwe cyane intumbero yacu ni ya yindi nyene nk'ugwaruka dufashanye na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu guteza imbere igihugu cyacu ndakeneye ngo mwumva ahantu kubakunda Eyes Active n'abakunda Eyes Classic ibikorwa byiwe byose ngo intumbero yacu ni ya yindi nyene nk'ugwaruka ngo dufashanye na nyene icyubahiro umukuru w'igihugu guteza imbere igihugu cyacu uyu muti ajya atabyoroshya muri 2020 kuko ngo intumbero yiwe ngo niyo kugeza ikirenge aho bakuru biwe ngo baci naho nyene ntiyagarukirije ngaho istati ariyo ya nyuma istati yaciye ashyiraho yandika ngo jewe nibaza ko ntarugurura my radio umenga biratangaje gato kumva abana tukiri bato nkatwe turi ko dukora ibyananiye bakuru bacu Murazi impamvu nuko nyine icyubahiro yarabitomoye neza ati ngiye kwikorera ngiye gukorana n'ugwaruka kuko nigo mbona ko rufise umuvuduko udasanzwe wo guteza igihugu cyacu imbere cyane. Icyo mbwira rero abadandaza abagwiza tunga b'abarundi amakampani vuba cyane rero turabakira tumenyekanishe ibyo mukora ku muvuduko udasanzwe abatazobyitaho n'ukuri nta kibazo. Icyo nzi cyo igiye kuba number one radio igiye gukurikiranwa cyane n'ugwaruka n'abakukuruke tuvuge amen soon turabishingira intara. Ayo mastati ariko afugisha abantu benshi aho ejo n'ijoro gejo biboneka neza yuko Isaac Classic ataryamye ariko aravuga ibintu byinshi bitandukanye kandi by'inkora mutima cyane. Stati ya nyuma aho yanditse aravuga ati staff ya my rage aca ashaka ka emoji katwerekana yuko ngo adukunda acavuga ngo ni Samuel Kennedy Mariam Desire Aidala Kevin na Angel abo bantu aho muzobabona cyane ngo mubumve muzokwiruke kuko nanje barandenze ubuwa byerekana neza yuko Isaac Classic iyo radio yizobirimo ibihangange izobirimo abantu bashoboye cyane bashobora kuba barenze Isaac Classic ni no kubikora dusanze tumuzi reka tuvuge ngo wait and see ibintu bigiye kuja ahabona. Statiye rero ya nyuma yashoboye guhereza ko yaciye yandika aravuga ngo sha reka ndababwira ikintu mwakwibaza ko iradio ari ikintu urarurao ko kigira kibe kigaca kibe nukuri si butike wifitiye 5 million uca wugurura nukuri ni ikintu gikomeye cyane kandi kizimbye cyane ariko naraye nemeye ko niwagira indoto mu byukora nukuru ukanasenga cyane monan uzobishika ko tu humurasha iyi projet y'iradio ndayikoze 4 ndasubiyemo ndayikoze imyaka 4 ubu niho ikunze bantu mwese mwitanga nukuri ndabaremesheje mugume kwibanga muzoshika ku byo mushaka tu imana ihabwe icyubahiro. Iyo niyo stati ya nyuma Isaac Classic yadushiriye ko reka rende wabwira ati ayo mastati ariko apfugisha abantu benshi ayo mastati hari abantu benshi batashoboye kuyatahura ariko tutigize abarundi bamwe bakomplika ibintu izo stati ziratahuritse cyane. Iyo radio yimone karimo mu gihugu cyacu Burundi iradio izohurumbirwa n'abakukuruke eka ndetse n'abakiri bato ngo vuba igiye kudushwara yanatanze n'itariki itariki 12 mungu wangu we bikunda biguma byoroha ahantu nanje nzohaba kugira ngo nshobore gushigikira Isaac Classic na timu yiwe binashobotse twongere tunabakeze kubera ko bariko bakora ibikori yapo nico gituma rero navuze ati aya mastati uko biri kose sino yare kuko reka nshobore gushikiriza abadafise nimero za Isaac Classic ngo babone amastati cyangwa abadakoresha mu WhatsApp reka dushobore kubashikiriza zino nkuru kugira ngo nabo nyene biyumvire ibiriko biraba kandi biyumvire ugwaruka rukiri ruto nkuko yavyivugiye mu mastati yiwe ukuntu bari ko barakora kugira ngo nawe aho uri hose ntugume witwa ngo ndacari muto ngo nzoba ndakora ariko wumve yuko hari ugwaruka rumaze kwiteza imbere kandi ugwaruka rumaze gufunguka amaso ndeka rero tuvuga ati felicitations en avance kuri team ya Isaac TV na CEO ariwe Isaac Classic wa Isaac TV bo bari ko barabikora neza hama twese turindirana igishika iyo tariki azoba ari kuwa gatanu nibaze yuko imana dusenga izoha dushikana nkuko musanzwe muyimenyereye rero kuri mikro yari MC Ivan mutima w'u Burundi ndabakunda cyane kandi namwe murabizi reka turindire ngo kari imbere ngo karahinda reka re turindire ibyo bisasu byiteguriye kuza kandi ntacyo mvuze
Bema ma Joyce. Kumenga wataye umutwe na mayi.
Reka cyane ka Papa Gloria ahubona na ataye umutwe. Mu mezi uku kwezi narifise urubanza kwa Dote na Mariage yakaga kuzine kandi. Aho rero mama na papa wiwe sibo bazoba bari mu gihugu cha Canada. Bashaka kubikurikirana ikibiriraho kuva bitangure mpaka bihere. Aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane. Je nabuza ico fatana ico ndeke.
Yo, na makuru fisi.
Bimeze gute?
Neza na neza mu ntumbero yo gusezera kwizera umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022. Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe. Ufise dot mariage, gutwikurura, ama anniversaire n'izindi manza zitandukanye. Ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa icyo twakwitwa live kuri YouTube na Facebook, ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe, byose barabikora ku buhinga buhanitse kandi cyane ku biciro bitavuna. Na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021, bica byoroha kurusha.
Aho rero urambariye none mpa adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobore kumpa nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza. Ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama, ahantu kuri Cope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri, ni ibiro byabo biri. Urashobora no kubarondera kuri 62 78 56 37. Ugacubahamagara bakagutunganiriza.
Asha urakoze, reka nyaragase nje kubarondera, narijya ko n'imisiri kiragenda.
Me
Isaac TV.